Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya ngibulise bantwini sikhuluma nomme onika lana ngizokhuluma ngedlozi nangengelosi noma ngithi amathongo ukuthi bakhetha umuntu onjani bahlala emntwini onjani. You know, there is time whereby you find ukuthi umuntu ophuza utshwala kakhulu. Remember umuntu onjani, umuntu ovulekile isifuba, ukhuluma noma yini. Bese ingelosi nedlozi zithola ichance kulo muntu ukuthi ey nangulo akabangene ngathi. So ifuna umuntu ongavalelanga inhliziyo. Ifuna umuntu ongena micabango eminingi likhona ukuhlala endaweni enjalo. Likdinga uhlanzekile. So kukhona inkulumo masikhula beyishiwe ukuthi ubunyanga busemakhaya. Mangikhuluma ngemakhaya ngikhuluma ezilalini le emaplazini abukho eGoli. And as you grow up, bukhona nobunyanga eGoli, ikhona ingelosi eGoli ebantwini. Ingelosi ukuthi sesaziyenza amadlozi abantu, saziyenza ingelosi noNkulunkulu. Ingelosi iyahlala emntwini ofebayo, ingelosi iyahlala emntwini wena othi utsotsi. That's why you find ukuthi umuntu nimazi kahle ukuthi bekaphila abulala abantu ayenzani afeba, you know, you name all those things. Only to find out lo muntu makahamba emhlabeni. Yes, kuzoba nalento ukuthi lo muntu can't cross over ngaphandle kokuthi nimshelezele noma nimhlambulule. And then maniqeda kumhlambulule eze ngesibusiso sengelosi or idlozi elihle. So we are quick to judge. Fana nomuntu wesifazane kule industry yobungoma noma ngithi yebuthandazeli. Abantu besilisa bafuna ukuthi njalo kube yibo abantu abapowerful because of bathi umuntu wesifazane uyangcola ngengoku yesikhathini. Sisesekude. Uma ubheka bathini into zikamoya nezedlo zingaleyo ndlela, you will fail dizimali. Because of umuntu nomuntu wamele ayenze show ukuthi lesibusiso aphiwe sona siyachubeka nabanye sibakhona ukuthi nabo bezwe ukuthi the beauty yayo. Kodwa ke umuntu wesilisa uzokuzondela nje ukuthi kungani ngabi yimi engikhuluma le nto leyo, kungani ngabe ngoba kubalulekile ube nengelo senhlakanipho. Ingelo senhlakanipho ikwazi ukubonisa ukuthi stick to into obizelwe yona. Ungazenza u-jack of all trades. Fana nendaba yelona bayibizani uzithole ukuthi manje kungena umuntu endumbeni noma because nobu kukhona iwashe ezilwayo ezingambulala zimhlanyisa umuntu. So nabathandazeli basically they can kill ngeinsebenzo zabo. Angithi into iya sizwe ngabanye abantu ukuthi okay ku-mixed one. That's why ngikhuluma le ndaba ukuthi uma ungazazi ubizo lwakho uzohamba u-mixer yonke into and ubulala ingelosi nedlozi lakho. That's why sikhona ukubona nokuthi alisekho idlozi, ayisekho ingelosi kulo mfundisi lo bishop ngoba uhamba uzifidisa into ezirong. So ipoint yami la ukuthi kuyafika isikhathi uzitshela ukuthi okay right financially kuya better because of money, evil of money. Kungena umuntu endumbeni noma esigodlweni sakho as umthandazeli acela uncedo lokuthi lo muntu ngifuna ukumhlanyisa. Uyozula imini yonke uyifuna into yokuhlanyisa ngoba uphiwanga impande yokuthi uhlanyise umuntu. Uyoyizulela abantu uyithole, uma uyithola umuphe lo nto leyo nihlanise ingane yabantu mhlawumbe nibulale nangomuthi only ngishona ngaleso swasho. And then izothi mayiceda lapho sekubuyela ini ubizo lwakho la ngempela. Kungene ingane, kuthiwe le ngane ihlushwa ufokotho noma leyo ngane uhlushwa imimoya yakubo. Then you expect to touch leyo ngane. So izinto esizenzayo, we kill people because of we don't stick to ubizo lwethu. Sifuna ukwengena ngena ngishona seibhedlele einkulu. At the door you see ukuthi okay lay practitioner, and then this is a pediatrician, you know, sibekiwe ema bathini eminyango. So when ufuna kuba udokotela wesintu wayo yonke isigulu esikhona, uthola umuntu nasi kuthiwa unesifula noma unyathelisiwe, ufostelani. Unga referi nje ulo muntu uthi yangihlula lonto. So baningi abantu abengekho awe ababelaphi ababulele namhlanje. Na sasa makuthiwa uhambiswa ngethunzela imnyama sekuchamuka ilwane phezu kwempilo yakho, kusuke kuyila bantu labo ongekho awe just because of the love of money. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like the page and subscribe. Amen.